Ndio wewe Natasha. Sina muda wa maneno, ni kazi. Utasema na tumbo tunaipasua. La noma.
Ati atirudia. Ati.
Mimi napiga kwa wanaume. Kurako, bye.
Kurako na chama mwajumbise. Reka 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 twashimire cyangwa no. Natasha, aba fans baba rakene kumenya. Natasha iyo aronse izi trophy nyinzi cyangwa uri game even mayo yose. Uburi kumwe n'aba bantu aba fans bawe. Like team Natasha.
Ni kubera gusaba fans ba Natasha ni ba boss. Na jena nanse. Najua bari nambia. Nabasarisha. Oh, basi musisari. Ah, simchunge.
Barafurahi.
Muhaho. Mutahaha. Sasa nyamaza, sasa tufanye interview.
Isaac TV.
Isaac TV mwabibonye ndibaza mwabibonye mwese ibintu byiza cyane Natasha haje guhabwa udushimwe tubiri kuri event nziza cyane ikomeye cyane team Natasha team Natasha basa turomba kufa interview na la boss Natasha mama we ndago gwaho mundabiri biri ko birambako nibiki bo numunezero ni mu cameraman berikari ya numunezero Natasha na fans biwe murabizi yuko aho abari hose abari kumwe na team yiwe so uno munsi rero numunsi navuga yuko ryohewe cyane by the way ndaturabe yuko aza kuvugana tuza kuvugana iminota mike naho ijwi ryacu muva ko ritahagaze neza ariko turagerageza kuyaga nawe les fans aba fans ba Natasha nawe ba fans navuga yuko iyo baryohewe cyane baragerwa bikarenga baragerwa bikabarenga sana urabona niyo mpamvu ibyo barimo byose baba bamutera intege okay yes reka namvugishe Natasha ongera sana
merci à Santi.
Mumuhaka ya gato babodigadi mfanye kazi basi babodigadi bakora kazi gato sawa Ah, l'indra quoi, l'indra pardon, l'indra minute tibiri, l'indra minute tibiri, minute tibiri, l'indra, on a vu que ça faisait. Murai bon arrière, tu recommences Natasha, Hakuna Mwanya, Natasha, Ndakura Mukije quoi.
Nanje d'abord, Mukije.
Ma félicitation, Kugashimye, Kudushimye, tu viens de Kuronga.
Ego, murakoze cyane.
Arumu na sayi bazu, ikibazo bunyana ati Natasha, razi yuko aza Kuronga, zino trophée.
Baramaye invitation nk'abandi. Nanezerewe, natangaye, merci.
Natasha, uno munsi, chaka ntanga manota 10 ku 10 kuba stylist bawe. Ngere bakwambise je numiwe sana but ari kintu je ngunda kwibaza sana ino style iki
duhura kubera urabizi ibintu bya Lanamba la boss ya
sawa Natasha ndabona urarushe sana ariko sindakurusha si nta nibintu birenza kubikubaza kuko najye jijyanje nihagaze neza ariko majya mu make cyakumenya zero trophy kuri wowe siguriki nka Natasha
trophy kwa Natasha cyangwa kumuririmbyi wese trophy isigura umuntu akora uri kurakora iyi niyo resita novuga aya niyo amanota uza kuyabona muri uronse ubushimwe uronse agashimwe iyi ni kazi
haba mesho bibaza ati none iyo muronse udushimwe nkutu bibafashikiye finalement ni CV tu cyangwa hari mu inoti
nka bifasha gukora urumva nimba mfise indirimbo nari gusohora indirimbo zibiri ubu ncasohora ni indirimbo zitatu cyangwa zine kandi nkakora neza cyane umaze kuronga trophy arabandi bacha baryama ariko uronse trophy niyo ucongereza ingufu kubera trophy zo mu Burundi zo muhira nizo hanze tutegeza kuzironka tugaguma tuzana ama trophy
nice
yeah.
Natasha trophy zo mu Burundi nizo hanze wowe uramaze kuzitora nyinshi zo hanze itandukaniro ririhe
natandukaniro novuga kuri jewe ni nugukora kubera byose nakazi
hari jambo bavuze aja kuri stage ati ngo ibisiyo maua washize
ku sunajua ile mwaka jana ilikuwa ni maua akimi
okay tumenyele ama trophy
na bivuze kubera ndamuhe intege ndamuhe kuhaje kubera urazi ubye musore novuga Cedric aracyari musore wasimutongozi cyangwa ivuga umugabo urumva novuga umwaka uheze yarabona ibintu byinshi kwanza ni muri 2019 ndibaza uko 2019 urumva iby'amashugwe biki kandi ibi nabikunze kubera ntandurimo mwabibonye biratekereje bimeze neza yabyoganije neza apana bya bindi ati naka uzoza oya bibiki nibiki me c'est bien ndashima kandi ndamugiye courage Cedric ya na association yiwe
okay atarakabanga haroma mvelo envelope ziza yazana ama trophe canke
oya Isaac ndakubwire jewe ufumunyima yo envelope umuririmbyi barabizi ama trophe hose trophe atari nyene cyubayiro nyakwigendera novuga Pierre Nkurunziza wanje yego niwe yampaye envelope ariko ama trophe yose uzi kwisi yose ni gake uzosanga arimo envelope kubera iyi ni honneur
okay
gusa umuntu amaze kugwa trophe aya namahera kenshi kubera nawe abakoresheje amahera muri pati pape mshwara uyu anaza kumutoa yashu
ndabona hari ababijeje ngaho hafi yawe warahiriwe okay sawa Natasha izo trophe urafite akabati ushuzishiramwo canke urafite ahantu quelque part kuko turamenyera ba star baratwereka ama selfie ama video
ni akabati fise fise basi cyane mutiza mama basi Mwamu nataka mnipeleke. Mvuzi ya kabati ya eri gira la bosi la namu. Fisi base ni begeti.
Sawa. Natasha, mguhera heza. Aba fans mawara kene kumenya. Natasha, iya ronse zi trofe nyindi. Chagia uri gie maiveni mayari yoyosu. Uburi kumye na babanu, aba fans bawe. Like team Natasha.
Kwanza chana atanga, bali kuya aye. Bali fanya si visa kia mungu. Nukuri umiriza. Ndara aye frema. Misi mendeki ura hapa. Misi yui, jana kandi barishe, bari kumbwira ni bari kuriya, nashavuye, ni kubera gusa abafanzi ba Natasha, ni ba bose. Jana nanse, najua bari nambia. Nabasarisha, nabasarisha. Basi basi, musisari, simchunge.
Barafurahi.
Muhaho, mutahaha. Sasa, nyamaza, sasa, tufanya interview.
Natasha, nibaza yuko abantu bakoresha nk'abantu baguma bakuvugira inyuma yawe. Bamwe bakunda kuvuga ati iyo Natasha bariko baramutuka kuri rezo sosiyo, wewe kenshi navuga akoresha aba bantu. Ibintu ubivuga kwi?
Kwanza aba bantu ndibaza na sinzi ko bakoresha na ibintu bya YouTube, Facebook, sinzi. N'abantu bankunda gusa cyane novuga. Abantu bakoresha ni bari hanze. Abantu bavugira bari hanze benshi. Abari sinovuga gusa bari muri team Natasha cyangwa fans Natasha. Me aba Burundi bose barankunda. Hagi utuse Natasha barabona bacha bavuga ati okay Natasha dahari twereke wundi Natasha.
By the way reka vuga ijambo Natasha. Félicitations kuri management yawe. Félicitations kuri wewe. Management yawe irakorganize neza cyane ku buryo butangaje cyane. Mu gusozera kabisa ndahejeje aba bodyguard bawe ku munsi bakudepensa inoti ingana gute. Iyo mugiye ku marivema nkana.
Ngiye gusaba mbaye. Sawa. Raba hasi gushika ejuru. Sio vitu.
Ni vitu
si bambara neza bafungura neza. Ni uko gusa sinovuga ibindi ya.
Reka nagushimire Natasha.
Nanyu ndabashimiye.
Ndibaza umwaka mabomo arabandanya kama kawaii.
Mimi nilikwambia maze kuronka trophy kandi zibiri. Ni bom.
Bezi ni ziki niki. Nzitubwire iyi ni iki ni iki.
Iyi novuga ya mbere numuririmbyi kazi yagize igiteramo muri 2020 murabizi kuri Hotel Cap de la Tanganyika novuga umuririmbyi kazi yakoze neza umwaka wa 2020 rero ndashimiye na association yiwe byose nibindi ndakunda barundi cyane cyane zo guma nkora baka museme ndabizi ndabakunda cyane njewe Natasha sina muda wa maneno ni kazi utasema na tumbo tunaipasua la noma
ati rudia ati
mimi napiga kwa wanaume kurako bye
kurako cyane mwajumvise reka twashimire cyane ndio kutureyaga ibyo twayaze byose nubifate uko merci bye
Isaac TV. Oh.